Sibusisiwe Gaqa. Ndineminyaka ye-24. Ndiye ndabhalela ubuthembu lachophiso uba ndicela uncedo. Ndaqala utshaya i-drugs 2016. Ngoku ndinabantwana abayi-2. Owokuqala una 6 years, owesibini una 1 year 4 months. Ndihlala kwa-972 ezone 5. Ndihlala nomamam, nomalume wam abathathu, nebrother yam, nesister yam. Apha ekhaya akho mntu uphangelayo. Umalume wam beqala upeya ngoku kule nyanga. Owokuqala abanye bayapepha bayadlalela. Mna ndipeya igrand abantwana bayi-2. Ngeke ndayeka esikolweni ne-2017. Ndadrop out kwi-trial 2017. Ndithe ndingeke abanamntana ke ngoko. Ndanomntana 2018. Abantwana bam bayi-2 ngoku. Ndiye ndabhalela ubuthembela uba ndicela uncedo kuba ke ndayibona imeko yalapha ekhaya intobana yintlanga and ke ngoku akho nomntu ophangelayo apha ekhaya. Nam ke ndiyayibona imeko yalapha yentlanga ndifuna utshintsha ke because akho mntu urayithi apha ekhaya. Noko ingasebenga umzekelo noko apha ekhaya. Nabantwana ndandifuna nabo ke ndababona into yobana abantwana ndandifuna nabo barayithi bayaphangela abanye bayafunda. Ndithi ndawujonqa uba hayi kodwa ke noko yintlanga le nto ndiyenzayo. Ndiye ndiphinde ndicela nabantwana bam into yobana noko abantwana bam bancinci bazawuthini xa bekhula loo mama onjena and nam ke ndathi ndizijonga hayi noba andim lona ke ndikude babendayibindim ke khaya nditshaya ezi drugs. Uba likhona uncedo lufumanekayo uba ndinofumana i-rehab okanye ibe khona loo nto noyifumana enondinceda le nto ndindaza kubuthembela uba makancedisane nam le meko ndikuyo. Benditshaya i-crystal meth iteki. Ndiqala 2016 ngobona abantu betshaya nam ndathi ndifuna uyiva le nditshayayo but ke ndaphela ke ndiqhubekeka ndiyitshaya ke.
Xa butshayile ibikwenza ntoni yenza njani xa utshaya i-drugs nje njengomntu ongayaziyo ke azawatshaya i-drugs?
Ndenza uba ndibe-hype. Ndiya mhlawumbi zitya andilali mhlawumbi zitya bakumda ke endlini xa usakusisa kuclean newashing ndihlawumbi ngasebusuku njalo. Ndiba ne-eleji xa ndihlambile.
So zikumoshe entweni i-drugs?
Zimoshe entweni iyayithethela uba because uyayicinga uba ingase ngoku ndiba kuthiwa kufaka isivi phandle ayifake ngathi ndizayenza le sivi ndiyifake kodwa size ndiyenze loo nto ndizawuphela ndilibala ndingayenzi loo nto leyo. Nemali uba ndinemali ndihamba ndiyothenga ii-drugs ndingazicingi into ezibalulekileyo. Ewo into endifuna kufuna uye kutshaya ndiwena nabantwana bam ndiwena ekhaya lam ndiye nasesikolweni.
Ukanti ke ndingu-Anathi Cave kwiindaba zeZwelitsha Online TV ndiseZwelitsha eQonce.